Hā kinikini iaiene, kua whakaingoatia te aroa kapa o Ingarangi mo te tukinga ki te kapa Māori a Pōpō. Ko te nuinga o rātou he kanohi hou, engari tērā tētahi Māori no Ngāti Awa ke Wainganui i a rātou, e kōkiri ana i tana tōmina kia kitea o na pūmanawa i tēne o ngā tākaro, kia uru atua ia ki te kapa o Ingarangi mo te whakataetai ipu o te ao a te rātou.
Ko Dan Ward Smith tēnei, he uri no Ngāti Awa, te kaitākaro Māori tuatahi ki te tākaro mō Ingarangi ki te kapa Māori.
It was one of the fixtures that jumped off the page to me as something I'd deeply like to be involved in.
Kua tohua a Ward Smith ki te paihihiri, he nama waru tōna tūranga mō te kapa Ingarangi, ka tākaro ki te kapa Māori a Pōpō.
He's worked tremendously hard at his game. I think he's one of the most outstanding athletes in the whole squad. We've given him a start, number 8, and then given him a start in the second row, so I think he's got a lot of utility value for us. I think he's also played fantastically well, he's a very diligent player.
Ko Dan Ward Smith te tuatoru o ngā kaitākaro kua tohua ki te kapa o Ingarangi, ka whaia i ngā tapuwai o Ricky Flutie me Shontaine Hape. No te tau 99 i tākaro a Ward mo te kapa Māori Colts. Ināinei he toa ia mo te kapa London Wasps I te whakataetai English Premiership.
I was extremely proud and, you know, at that point in my career it was sort of my crowning glory and, you know, one of the biggest days of my life. So, you know, I was really happy and, you know, this fixture, obviously to be involved in this is pretty special for me as well.
Hei a Pōpō kei te tākaro hokia mo tētahi tūranga ki roto I te kapa whānui mo te ipu o te ao, 2011.
He's had a real stab here at trying to make the senior squad and we'll be in serious contention for that when we pick it. So he's done really well. You know, he'll get another chance off the bench tomorrow night.
We've got 44 people here and only 30 World Cup squads up for grabs.
Engari a Pōpō kei a Ward Smith me tana tira te wā ko te mana o Ingarangi kei runga I a rātou. Engari ka taumaha ake mō Smith ki te tūhuariri atu ki te haka. Irina Smith, te karere.